Christmas and a white tree on my... Doom, 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 doom